Maphalanele omkhulu kwesifundza sakamanzini umbane nkosi Arnold Dlamini uthi sive seMaswati siyacela ukuthi siyekeleke kwakha ke etindzaweni etibekelwe ukuthi titawusetshenziswa ke nakuthuthukisa yona ke imigwaqo pheceleti indzawo yema road reserves lokhu ukusho namhlanje sikhanele ibandla lenkundla sekwaluseni lihlangene nalabo ke labathinzekako ekwakhiweni wona ke umgwaqo weprogress kanje leli bandla ke laka progress livetile ukuthi alikhoni ke kusebenta kahle kulandzela ukuthi lemanye ke emakhaya akhethutane kakhulu lomgwaqo lokufuna ke bawakhe baphindze veta leti ngcinamba labadibana nato lofa ikhathi ukuthi kunemapayipi lamakhulu-ke akawota lokune kuthi-ke bangakhoni kwakha kahlekile umgwaco
bantu la eticinisini labo lababuka imango shengathi bangakhuta bonkosi singakhi ngama-road reserves oma sekufika intuthuko bese sengathi umuntu sesiyamlimata noma sesimendela phasi sekafake i-wall fence yakhe cabo nkosi siyacela ukuthi siqhubekeni sibambisane sibe nawo lama weekly meetings sikhona ukureportelana nalaba baka infrastructure lekudinga bawamuve basisite
ilungu lephalamende lesekwaluseni lisithi lona-ke liyacela ukuthi laba ke baka progress babokuta phele bakhulumisane nabo bangeva inzaba sayichamuka khona-ke embabane babe bona bakhona ekutheni basitane nabo ngekuthi-ke basombulule dona-ke letingcinamba labadimana nato
sivile ukuthi inkinga probase soyithumele embabane kanti phela thina sinaye la kwaluseni kumele ukuthi tinkinga letikhona lamgwaqweni silibandla lenkundla sathi ivula tandla from day one kuthi sitawusebenzisana naye probase ngiphephithi lokuthi sigcina sesigalelwa litiko kungazuthi kude lesikwendako naba nje bakawater they can attest to that kuthi last week beba la naba basemagesini nakhona kunaleto tinginga same problem la si affectako
induna yenkundla yasekwaluseni mnumzane Jabulani Nkambule uthi teke uyethemba ukuthi onke lamabandla ke lathenzekako atawusebenzisana kahle kuteke lo mgwaco utawakhe kamasinyane
siyawabamba imihlangano sihambe sendi inspection nedi inspection lokho kwabukwa liphayipi la exposed walalihamba khona kwakhulunywa lokuthi kutawendakala kanjani yalo kusentiwe ama-costing ngoba yonke into imali kude kukhweshele liphayiphi kuyimali
kuvakele ukuthi akhona-ke emakhaya-ke lasebenzisana kahle naleli bandla lelakha lo mgwaco emakhaya-ke lavumako ukuthi kususwe bona-ke bodaladi etenzabeni temsakato yemaswati channel ngingeri KWALUSENI ngaqinibile Dlamini sisekwaluseni.